Inyifato zikwiye mu gihe hibonekeje umugwayi wa coronavirus mu mabohero, ibimenyetso hamwe n'ingene ifata no kuyikingira ni inyigisho zaronkejwe abakozi bo mu ibohero rya Muyinga. Inyigisho zatunganijwe n'ishyirahamwe Igitaho agateka k'abafungwa na k'imiryango yabo Ntabariza, rifadikanije n'ubuyobozi bukuru bw'amabohero mu Burundi hamwe n'icicaro c'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU kiraba agateka kazina muntu. Umuyobozi w'ishyirahamwe Ntabariza yamenyesheje ko batunganije izo nyigisho mu ntumbero yo kwitaba akamo k'umukuru w'igihugu muri rya sekeza ndakira sinandura kandi sinandukiza coronavirus narya abafungwa bari mu bokarigwa n'ico kiza kubera ubwinshi bwabo mu mabohero.
Uko dusanzwe turaba izagateka kazi na muntu akabanyoro n'imiryango yabo, murazi neza yuko igihugu cy'u Burundi leta nkozi leta nzeyi muri iki kivugo kivuga ngo ndakira sinandura kandi sinandukiza. Rero natwe mu ishyirahamwe Ntabariza ko tunzi dusanzwe dukorera ku gataka k'u Burundi kandi akaba ari u Burundi bwacu, tukaba kandi tuzi neza ko intererano yacu kuri leta ari idasanzwe, twafashe rero ingingo na twebwe yo kugira twishikire ku kivi dusange abakorera ku mabohero kugira twigishe abakozi bo ku ibohero rya Muyinga ibyico kiza bamenye ukuntu bo kwikingira, kandi twongere tunabigishe amategeko agenga abanyororo kugira bamenye ibyo bariko barakora mu kazi kabo ka minsi yose, ntihabe guhohotera abanyororo. Murazi yuko ibi biba bibahanze bitabari na bike, rero tukavuga tuti ko bakwiye inyigisho kugira babandanye batunganiriza abo bene wacu babari mu mabohero atandukanye muri kino gihugu cy'u Burundi.
Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'amabohero mu Burundi ngo nibicaye barafashe ingingo zitari nke nko gusigurira abakozi bo mu mabohero atandukanye eka n'abanyororo barongoye abandi ingene ico kiza gifata n'ingene bocirinda gushiraho mu mabohero yose uburyo bwo gukaraba amazi meza n'isabuni no kugabanya abantu bagendera mu mabohero naho intama myizitabuzi.
Izi ngendo twahagaritse mu mabohero cyangwa izi visite mu Gifaransa mvuga twahagaritse mu mabohero hariho kudatahura, hari abagira ati kumbure uwanje ari hariya naye kumuraba nkamugemurira aka nkakuriki cyangwa tukaramukanya. Murumva rero hari igihe yagira ati ko nta mwabye ngo turamukanye, kuko ntitwagaretse kumugemurira ariko twagaretse cyane byo kububonana ngo baganire nk'uko byahora kera. Natwe turabe ngine kiza cyifata rero intama nyamukuru ni yo kumbura yo kudatahura ko abantu bahora basanzwe batugendera kenshi bakaza kuramusa babo. Hariho n'intambanyi ifatiye nyine kuri ibyo bikoresho, kuko n'ibikoresho bigugwa uburyo kuronka ibikoresho byo gukaraba kiramwanya kirasaha amasabuni cyanke ibibindi bakoresha mu byo gukaraba si ibintu byama biri ngaho ngo twame tubifise ku buryo bukwiye. Ubuke bwabyo nabyo n'intambanyi muzindi, hanyuma n'ubumenyi buke nyine nacyo bituma kumbura n'izi nyigisho ziba zikuzatuma kugira ngo twese dutahure icyo ari cyo korona, tubitahure kumwe twe n'inge tuyirinda n'inge tuyirinda amabohero.
Muri izo nyigisho hagarutswe ko kandi amategeko araba bafungwa ku vyerekeye kwivuza n'uruhara rw'abarongoye amabohero mu gihe hateye ibiza vy'indwara. Ngo menya ko izo nyigisho zatunganijwe muri iryo bohero rya Muyinga zatunganijwe n'umuyandi mabohero nka Gitega, Rumonge no Kumimba.